idan wannan ne farkon zuwanka wannan tashar sai ka danna subscribe don samun sababbin shirye-shiryen mu sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zaran mu dora video idan kuma ka riga ka kammala subscribe sai ka like din wannan video mun gode